ulwebe buhaguzi ngo tuteze imbere ubwo rurimi duhereye no mu bikorwa bya leta tugahera mu nzego z'igihugu zo hejuru nta wundi azogaruka ngo ashobore kutwubahira ubwo rurimi tukaba dushimiye leta kuri icyo gikorwa yakoze ariko rero hariho ibyo tumaze igihe turiko turabona hirya no hino mu minsi iheze nk'uburongoye buno bushikiranganji naragerageje ndakora igikorwa ndarumika abantu kugira ngo bagende bayumvirize hirya no hino kandi koko nabikoze mu ibanga ntange ndabarumika baragenda mu biteramo bitandukanye hariya mu mashengero baracayo baragenda muri bya biteramo bamwe bita abakaraoke baragenda no mu bikorwa bitandukanye bihuza abantu intumbero kwari ukugira ngo turabe ingene abantu bakoresha ururimi rwabo rw'ikirundi hariho rero icyo twashoboye gushikaho kandi kibabaje aricyo nagomba mvugire hano na cyane cyane muri bya biteramo byose twabwira hariho ahantu hadutangaje ariho bita mu mashengero amashengero twasanze mu ndirimbo baririmba mu mashengero ibice birenga 80% ari indirimbo z'inyamahanga ururimi atari urw'abarundi dusanga binanase ni ibice 20 aho tugiye tukaraba mishengero rimwe rimwe na cyane cyane ibyo twabikoze hano mu gisagara cya Bujumbura hamwe n'Igitega dusanga mu mashengero amwe amwe hariho abashobora guhera ku ndirimbo ya mbere gushika ku ndirimbo ya nyuma atari ururirimbo rw'ikirundi rwafunzwe n'abarundi rwahinguwe n'abarundi rurimo kandi aho rero ugasanga bariko bararyoherwa bamerewe neza cyane reka ndabivuge ukamenga baririmba indirimbo y'ikirundi mpemu yera cyane mutima mutagatifu niyuruka mugabo wazana indirimbo z'aho hiyo gatoya ukamenga niho mpemu yera cyane mutima mutagatifu ageze kuri yuruka aha hantu rero nagomba nsabe nshimitse abariko barayumvirize ubwa mbere nsabe abarongoye amadini ndabasabe ko iki kibazo bagihagurukira mu madini yabo utaye akaranga ubutaye ibanga birabaje kubona aho bitari guhera ariko biza guhera turasabye abakaraoke amadini ni ukuri bahagurukire kino kibazo ntituriko turabuza abantu ko baririmba indirimbo ziri mu rurimi rundi ariko niburiburi tutume turihindukiza ibice 80% twumve yuko turirimba indirimbo zo mu rurimi rwacu ururimi rw'ikirundi hanyuma tusabe na mwebwe mugenda mwayo madini mwe ujye gucyamara ayo mashingiro aha rero usanga muri mwete ari mwete nyine mu yarongoye usanga ari mwete mu rongoye ijya bihari indirimbo usanga ari mwete nyine muri abakena abacane bari mu makomite y'ajya mashingiro reka tubasabe guhera uyu mwanya mu hagubye ikamere ni mwete banywanyi bajya mashingiro none aha mubona twebwe tungana gutya murabona ko turi abantu benshi cyane igihe twohaguruka tukavuga tuti reka umwe wese hasanzwe asengera ace ngende afate n'iya mbere kugira ngo abwire abandi yuko icyo kintu tugihagurukira hariya mu mashengero yacu mwumva tuzapfa bigenda gute ni ukuri tuzobikora neza kandi ihangiro twaba twihaye tuzosanga twageze kure